Sleep.
Vele mina maphoyisa nabuzilane ngiyatisabela bobhutisha minqala ninqoleleni vele sengiyile ngiqoleleni ngisho lishumi nesikhwameni angiliphathi
sis mana kutsana nangakuyatikakela sis
hayi
wena masela
ungibona kela njena hayi ngiyakusela ngikusela ngiphila ngiphathi kushumi nesikhwameni bobhutisha
cha.